sanibona bafowethu ayinikela umshini wemali la ngomncane emthubathuba onasedudule bafowethu cha leka bedlala ngiyathemba ukuthi umuntu uyayazi uGcabashe lo bafowethu abaningi amazwe omgqumeni-ke lo nje owayazi wanyakazisa umhlaba wonke lo thina uMgqumeni uvukile yiyo lekabi besinawo lekabi lana kule ndawo esikuyo cha bafowethu njengoba silana nje nomfongo bese ngihamba naye lana ngithi ngiyecela futhi ngizosapothe kakhulu le-albhamu yale ndoda uGcabashe le ayikhiphile cancanise kakhulu le ndoda lena iyadingeka ukuthi bafowethu lete eyenzile umsebenzi omuhle lo owenzile ukuthi uqhubeke uye phambili besicela ukuthi niyisapothe niyithenge i-albhamu yabo bafowethu niyabonga
I'm gonna say, I know I see.